Yo, abusuafo obi a ohwɛ me na wotie me mekyɛ wo ɛwɔ biribi a wɔ biara no a awurade nka wo ho sɛnea biribiara meka no na ɔnyɛ wo kɛse abusua m sɛ wohu me ha a ɛnyɛ bɔne na agya mpanimfoɔ sɛ bɔne ɛkora mpo no a ɛkora m ɛm sɛ Ghana anytime biara mehu me wɔ social media so a it's all about Ghana because Ghana ɛyɛ me ne wo na ɛbɛtumi ayɛ dɛn ayɛ Ghana ne yie obi mfiri baabi mbɛyɛ kuro no yie ma yɛ ɛgye sɛ yɛ ana na yɛbɛtumi ayɛ yɛ kuro no yie na abusua sɛ wohwɛ nsɛnsɛm bi a yɛkɔ so a ɛyɛ ade sometimes no ɛboro ma adwene me nte aseɛ so ɛm sɛ recently some videos bi apue about some uncompleted buildings a the former president ɛyɛ ɛsii hɔ anke ɛsɛ sɛ a new president a ɔbaeɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛn ɔfinish those projects na ansana ɔbɛstarte biribi foforɔ a wastarte nti saa nneɛma se ɛna ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛma kuro no ayɛ dɛn akɔ n'anim na wontimi ɛreject this project a yɛka ne sɛ yɛ former president ɛyɛɛyɛ and start and start a new project. I mean, scan on a wahifa. Oh, no, my channel. Penny for no more anytime you had the money man, he said, Moka Kodji loan. Oh, no, my channel. Moka Kodji loan. Moka Kodji loan, no, so bansoa. Unt me a fan day. Unfany to Papa Bia, I bema chrono a benefit free that project and our way, you know. Which means it doesn't make sense. Oh, no, my channel. To me, it doesn't make sense because. Project bebree wɔ hɔ a ɛnyɛ nea complete ɔsi mekɔ akɔ start project foforɔ I mean yɛrekɔ yɛnim anaasɛ yɛreba yɛakyi I mean I don't get it yɛrekɔ yɛnim anaasɛ yɛreba yɛakyi you just imagine yɛmfa sɛ ebi a ebi a wokura 2 billion na 2 billion na yɛkura wo no ɛbɛso ama woabuilde 2 story building ɔho na mekyerɛ no but wo started two-story building no ɛna wo gyaeɛ ɛna wo sakɔ na wo sakɔ started two-story building ɛwɔ different place with that same amount money na ɛkura wo no afei aha wo anwie aha nso wo anwie nti wankasa busua wo sɛ wokɔ w'anim anaasɛ woba w'akyi ɔho na mekyerɛ nti sometimes mpanimfoɔ no wodwe ho ara a wonte aseɛ ɔho sɛbi sɛ bi yɛ nyansa no na ɛni hɔ sɛ nso sɛ sikadie no nti na ɔmoyɛ saa no I don't know because to me no menim sɛ ɛyɛ sikadie no nti na ɔmoyɛ saa because nyansa deɛ ɔmowɔ bi but sɛ nnipa korɔ no bɛyɛ adeɛ a ɛbɛ benefit ama ghanians no ɔnyɛ ɔho na mɛkyɛ no nnipa korɔ ɛyɛ adeɛ a ɔno ɔbɛnya sika yɛ dɛn afiri mu ɔho na mɛkyɛ no nea ɔno ɔbɛyɛ a ɔbɛnya sika afiri mu nko ara na ɛhia no ɔho wode abusua ma menkyerɛ wɔ some videos was about some project a yɛ former president ɔyɛ ɛsii hɔ a anka ɛsɛ sɛ nanaado ɔbɛtena akɔnya no anka ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛn ɔyɛ toa so ɔho na mɛkyɛn but wanya antoa so ɔno nsoso sɛ ɔkɔ akɔ start ne project foforɔ which to me doesn't make sense nti abusua video ne ne moma yɛnhwɛ yɛ wɔ abusua design na me ne mo ɛreka no waa wohwɛ saa project wei a ɛyɛ project a yɛ former president ɔstarteyɛ a wantimi anwie anka ɛsɛ sɛ nanaado danka kofoɔ ade wobaeɛ anka ɛwɔ sɛ wɔyɛ dɛn wotimi ɛwie because project wei is almost done ɔho is almost done but wa yi w'ani woagyae saa project wei ɛsi hɔ ɔsɛ wokɔ akɔ start project foforɔ I mean come on nyansa na yɛnni bi anaasɛ deɛ na hayɛ nyansa na yɛnni bi anaasɛ ɛdeɛ ankasankasa na ɛhayɛ Ghana yiedie no yɛmpɛ because anka ɔmampanyi anka wopɛ Ghana yiedie a anka wonkyae saa project wei ɛnsi hɔ ɛnkɔ sɛ wokɔ akɔyɛ project foforɔ nanke wo se wo ye den wo be wie wo ye no na amanfo o mo wie school o mo tifi o mo nya djuma ye no o mo nya djuma ye den aye Yo nti abusua sana me kanu na ahima na wote se ono so kakra owo eka ode ato edwano na sene ya me ka de bia oman no ye nyina ye dia na obi emfiri bebi embeye emmayen ya na ye bitima ye den aye ya de na ochina bi no ye ma ye wo mu omo so abenya emfaso afri we nyina ho emse busua ensai na medemu besa akọ bebi nso akọ kire emse sam buildings bia ọ ho ayo so amunye wie ya na nalo si enjanu na onko hye ejuma fufu bi ase nti busua mma yenhwe
MP Mechini Padre ekọ enyume bia eche se essay Ghana sika ai chese foto a yin na yutua no na achese akoye kwa e bi se ohwe dan ya isiko yi ya community day secondary schools number 1 na yes na we ye well bank gini bi 23 and me Ghana yankasa ye foto mu ye ya yes anu ye 100 na ukọ bebia ye drew ya ejai aban e ma ye nuanom MPP ko akwa na sa projects no akosi we say yes efi me efi aban so sa enko bebia bio na kwa yesa na eche se e ma ye man no enko nini bi se ohwe nkwada na e wo pro a efi ho no a eche se omu na pe secondary school akọ se homo ko secondary school age se homo ko sala gana ase emiemie bi ansa no makunya secondary school afọ onso abanya be si we fefefe esi hen anka ye juma anka kwada no homo san homo ko be bi homo ko no ko school anka he ya na homo abesua no manya india hen ase homo de be bo homo bra na nya school so kwa fa be bi bebrea hospitals ye ja to ho be bi eti ya na esi akwan eje ato ho electricity with me ko hu na wire ene enua eda ho nso ejuma bi anko so biom na ohwe Ghana mra ayo fe 1992 constitution e kire se aban bia ebe ba e wo se etoa ejuma aban a na wo ho kane no e sha se me wo so moto aso no mu wi enti mesre se MPP aban sa ejuma na ekoso no e wo se ye ye ne wie se ne be ya taxpayers toa ina yutua edibo on mine no enkokwa enti em se asem kakra obo no damas
yo abusia em se ya ya former president Mahama na onu ankasa ekojina sa project we hu opese I kind of say your president edin ni to form na otimi ewie sa school adan ya esisi ho bebrebe ya ese kwa enti sa ohwe cramp na e wo ye Ghana law mu se president fufu bia wo ba bia sa wo ba ejuma na former president e ya wantimi ewie no e wo se wo ye den otoa so law a edaho but anaru dankwa ase ono enye nia ye kan woti na ono oye de opese oye enti abusia mi mami kasa enwa bebrem se mi de munyina ebesi ana abusia se na de bia mi kanu unye video ya bo modern asa wo be share na wasende ama obi anye bia hwe na gana no ye nyina ye de a obi enfri bebi emba ye ma ye mi no na ebetimi ayeni ye abusia machia munyina.